zizayizo-subject zemedicine nje ezi.
Oh, hayi, ndatshintsha imedicine ndenza i-communication ngoku.
Andi?
Kwakulo nyaka kuphelele.
Wenza i-communications yena, uduyiphinde loo nto. Ufuna uthetha ngoku yethu lo mntu ukubhatalela i-degree akayazi loo nto.
Hayi, mama, ndamxelela utata njena wathi uza kuxelela, khangakuxelela.
Ndandingasoze ndiyivumele mna loo nto siyani.
Na bendingayithandi noyithanda mna imedicine njena mama.
Kuzawuthwani ngam kwesi sitrato? Ubufama ungugqirha, ndibaxhalele abantu uba uzawuba ngugqirha. Ngoku wena uhamba ufunda uteketa.
Mama, kutheni ungandivuyeli? I'm a first class student kwaye bazanika ne-financial aid esikolweni.
Yoteketa, ufuna ukuteketa wena? Wenza i-communication. Baninzi ndikuxelela abantu abenza i-communication. Abashoti! Abantu abafuneka ngogqirha.